Squeeze in ile cram tu kwenye yako kwa kitu kako.
Thank you.